Kia ora tewi, ko te waikamahi kurahino Ormsby tōku ingoa. Te kaumāiwa o kupakeke, no rotorua no te arawa. Ko aku mahi ngā kaunui ana ki au, ko ngā mahi pōro, ngā mahi waiata, koera te mea nui ki au. I tipu ake ahau ki rotorua, ki te arawa, ki te whakarewarewa, koera tōku tūranga waiwai meiki. Ko tōku whānau tōku oranga, nā rātou ahau I poipoia, kia utone ki wenei mahi waiata. Ia hau e pakupaku ana I timata ahau I ngā mahi waiata. Katahi ahau, katahi ngā kuaha katoa I huakina mōku no reira. Koeira te tūnatake I uatuahau ki wenei momo mahi. Ko te mahi ōpera, ko ngā mahi e pāna ki te reo, me pēhea te tinana, me pēhea te tinana e ahai ana te whakaputa I te reo no reira. Koeira tōku tino ngā kaunui. Pai rau au te waiata I ngā waiata no whenua kē. Ko te nuinga o ngā waiata ka waiata ko ngā waiata no tētahi atu reo meki. E hara I te mea ko te reo Māori ana ke ko te reo Pākehā ana ke. Reira, hui, reira aiwatanga. Ko te mahi whakamahana I te reo, he tino nui, kia paia I te tū, kia paia I te a hine ngaro, a wairua nei. Koeira te tino take o te whakamahana I te reo. Ai, kia utonu koutou ki ngā mahi, ahakoa te aha, whai I o wawata.